toma nengo gite Nako malongo donge engwe Chore oketo geno kuome Oko mende chan Pile odich komono manyo Igo majone ochando Bende ongon kendora tego Uote ongeo Oloyo kite duto manengo gite Nako malongo donge engwe Chore oketo geno kuome Oko mende chan Pile odich komono manyo Gigo majone ochando Bende omwon kendora tego Wote ongeo
On mabe yonge nyasenen odi
Chuto iloyo jogite
Belela yudi epakuma iromo kono
Nyithini bende puoyo Chuto iloyo jogite
Lela yudi epakuma iromo kono
Nyithini bende puoyo
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nikimi epakuma oromo go
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nituwora melengima
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Lela yudi Epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Onma beyo nge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nikimi epakuma oromo go
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nituwora medengima Chandore bendo konyo Bende oonge gikibaji Nalo mabiro Chore jabura maongere Ela chilgijo dongo mapi Weche bende owacho girieko Mwonjo jima mwon Donge omwone joma odie Joma chandore bendo konyo Bende oonge gikibaji Nalo mabiro Chore jabura maongere Ela chilgijo dongo mapi Weche bende owacho girieko Mwonjo jima mwon
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nikimi epakuma oromo go
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nituwora medengima
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nikimi epakuma oromo go
Lamne
Mie luor
Dakoni
Maratego nituwora medengima
Onmabe yonge nyasenendoni
Chuto iloyo jogite
Elela yudi epakuma iromo kodo
Nyithini bende puoyo
on mabeyo ngenya seneno ni
chutho iloyo jogite
elela yudi epakma iromo gono
yitini bende puoyo
lamne
mie luor
takoni
maratego nikimi epakma oromo gono
lamne
mie luor
takoni
maratego nitowora medengima Maratego ni kimie pak ma oromogo
Lamne
Mie luon
Dakoni
Maratego ni towora medengima